na azụ n'oye fe ode eni anụ mgbogbo ma azụ na azụ njim ya sa nkefa amando ọdụ na kwuru ya su nsu nsebie sa nkọfa wonchu wụsa echi kọ ha na ịtafe nse echi ụba ede na ayedewa asị na nse ya m asemi ne kaya kana ya batagbo ne chaya chana ọchịama sọ mpunku
One more symbol for my Ghana National College. Why not to the Papa? It's a very, very long presentation. Asadipu's Home School. You don't want to see. You don't want to see. One more symbol. One more symbol. Thank you, National. You should be hesitant.